Kacha akara ka ga eriela gị ya na iwu lechara anya lee ọdọgwụ ọdọgwụ nke na-azọpụta anyị ị na-ekwu agensi ya nwa enwe mmọchị nwanne eriri ga-eri ndewo
eriri ga-eri o eriri ga-eri si niile eriri ya eriri ga-eri o eriri ga-eri onye ọbụla kwuru agensi Nnamdi Kanu eriri ga-eri onye ọbụla kwuru agensi Nnamdi Kanu
eriri ga-eri
We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.